Everyone's Superman, actually. They're very cute and complicated, as well as...
Klokt igjen. Så har jeg en sånn. Klokt igjen til. Ah, vi vant!